kachieng'o no koro miyo wan e marhala mar ariyo stage mar ariyo mar chuech en kama wan e piny ka kisetieko to idhi e bur ichako maisha machielo ng'at mosetho onego bed ni dhi chako maisha ne mapiyo piyo kaka nyalore omiyo wan kaka joislam okwa dek gi ng'ato en haki mare en ratiro mare mondo oike mapiyo piyo wan waonge tabia mar tugo gi mwili tugo gi den ng'ato motere mochari odwa bede higni ariyo dweche adek jumbe adi mana ok watim waiko ng'ato kapod fresh kapod imule kama pod ober pod oler mane mwatimo waluoke maber watue gi sanda mana kaka nuneno mana kaka muma bende wacho ni kia Yesu notue gi sanda Lazaro notue gi sanda watue gi sanda kwasetue gi sanda kaeto watere twadhi ike bur miike jaislam en bur mikunyo kama kati rogo moro kanyi kunyo kamoro donjo gi iye mane kamisoye jaislam kati umo gi bao tiolo lo wachno watieko mane kaka watime ok waket ng'ato mang'eny ok waket ng'ato e fridge mobedo motuo kacha mobedo molokre makata en owuon ikia karano kaka chalo waiko ng'ato kapod ngima mane kaka idware e kaka muma bende wache e kaka suna bende dware e kaka jowa machon bende ne ikore kata mana e Luoland ka ne ok ik ng'ato bang' higni mang'eny ng'ato tho kawuono kodeko to kiny orucha oseike ne oket ji mang'eny bende ne ok ik ji gang'o gi sanduge niiko ng'ato gang'o ibane mana gi pien kata ibane gi law moro kata ibane gi mkeka moro tiike mane kaka itime lakini masani ma en sanduge kiang'o gik mang'eny matero pesa mang'eny maka ok dwar omiyo mae gima Islam dwaro wanyalo wacho mang'eny moloyo lakini sani agombo mondo wa matin mwawacho ni